kapoho ka maru e fia ki te a te ki wale ruku a tamai. Whanongo e ho a whila a whoi, a e loho mo si ana tau kai. He tatangi e ho e solo hui, he kalasi o ka maru e fia fia. He una whahi fo o whaka, si a hoi le hono no atu. Unaki he mohi e whakapakwa, koe whai wā ki te aru atu. Kua whisi pōru e taurau, ka e maro aki e taurau. Thank you.